injabulo abazokuhle kephi khona indaba yabi senhlizweni
siziyo yami balisa njalo siziyo yami khala njalo siziyo yami balisa njalo siziyo yami khala njalo
Yeah.